Okay. From now on, I'll call you Captain, 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 Captain,